please. Mbona usiendelee mbele na maisha yako?
Uko radangu sana ni kama nakupangia kitu.
Vini uchungu nasikia hata mimi nasikia. In fact mimi naisikia sana.
Tafuta kazi ufanye.
Vengeance is the daughter of deep silence.
Mwacha tujue.